Kuma Gaboo, Dantayday, Kuma Galo, Hieloi, Kuma Goyo, Kuma Tali, Godobi, Kuma Gayo, Gafu Kuma, Ilobo, Oleani, Kugoranaba.